Indaba encane usungumamela ngihlale ngithandaza pastine no reply kanti ngiphuma nini kulo muso wayo mama wakamakhelwane uhlese nemali nabajita bathi mina ngenza kanjani phila kanjani endlini zodaka kanti icala yini awu ngoba nginani sangithi
noma kubi kunjani bebukise ngamina bengihle sala isekhaya sala isekhaya noma kukubi kunjani bebukise ngamina bengihle sala isekhaya ukusala isekhaya amina ubuhlungu moya amina ubuhlungu moya Pugile ndlizi Babukisa ngami
Babukisile ngami every time ngihamba estradini Bangbuki ntwane chipo babuke bagqoke amachenzi Bagqoke nabo Nike bagqoke all red petty Awubuka nginalutho bathi wena wazenza Ey nama ngisikhethela ngonkulunkulu yena yedwa wayazi ukuthi kuzoba kanjani Mhlawumbe ngiplanele okuningi empilweni Ey
Bebukise ngamina bengihle sala isekhaya sala isekhaya noma kukubi kunjani bebukise ngamina bengihle sala isekhaya ukusala isekhaya amathunga kithi bengicela ningibe nakuse konakele abantu bahlekisa ngami Bahlekise ngekhaya lami Bathi kuzindlu zodaka Bathi nezindlu ziyawa